Mano, na mo chinchin mo members ni na su ya na ya hwe se mo kwa me ba kwa so agi tight hunu na se mo ba kwa so agi afolobo hunu na se mo ba kwa so agi jisike hunu na wo se wo ye full time minister yen hwe o om se om ye full time ministers nti wa mo nkwa adwuma enso member yale aye nkwa hwe no member wo problem asofo won kasa no afe so so se ye betwe akra ye betwe akra ba ewrade na ya se no so no omo abeka akire yen se one member one soul omo asa akye se adwuma na me yen se ye members no ye nkwetwe akra na mla akra na se se ono sofo no so ye full time minister onye adwuma nti na no na adwuma na wo sori obekwa asempaka na wakwetwe akra ba no wo hyedem na wa sense wa born color na wa bet we be gina puppet na wa kan chira members say one member one soul eh asofo amaba mu ya kwadwofo papa ewrade adwuma no kra mu ntimi nye one member one soul ya so ye nkwetwe mra ye nkwaye adwuma mehwe wo mu ne ye santwe akra mra wo mu inti na full time minister na adwuma be na omoye se won timi nkwetwe akra ma ewrade a na wo full time minister no adwuma ben ena omo ye se omo wie so a na no na ye ye bible studies wo me hei ena kwa ba se ye adwuma ye members ne ye ho na ebinu mu raise se member ye le da fi a asom panifo omo timi hwehwe omo osofo timi hwehwe no osofo ma me timi hwehwe no president dan timi hwehwe no onim ni amoka ada ba ku sori jina ho a enya osofo nku adwuma enya osofo nku adwuma se member yale a okwohwehwe no eye me member ma adwuma me yetua me ka me member me kwa ma adwuma behwe me family no wo sofo utifie se ye nkwa ye adwuma behwe wo no member yale da ho a wo pese wo sofo wo san da na me member me nkwa adwuma ma san kwohwe me nua yes sir enti chese mo asofo fo okra mo adwuma se church of pentecost fo okra de na me ka ni ye wo mo adwuma ne sen church of pentecost pastors and apostles wo mo adwuma ne sen wo mo mfa members ho wo mo mfa members nyahwe